Kua whakahaere hia te tuatahi o ngā hui ngā toi parikārangaranga ki te marae o Rōma i Ahipara. Ko te ngako o enei hui kia whai wāhi nui te reo Māori ki ngā mahi a ngā ringa toi Māori. Hei tā te hunga i whakarite i tēnei hui, ko te whāinga kia kaha ake te whakamahia o te reo Māori e ngā ringa toi ki roto i wā rātou mahi. Anei anō a Harata Brown.
Me timata ki te kāinga.
Whiri a ngā mahi toi ka puta he tino ranga tiratanga.
Koeira te whāinga a tēnei ringa toi Māori.
No reira, koeira te take ko timata mātai ki tō mātau nei kāinga o Ahipara. Me te whāinga kia kite ngā marae maha o te motu ki tō mātau nei wānanga. Me te hiehia kia hakatūngia i enei momo kaupapa.
Ki te hera mai, haumai roto i tō tātou nei whare, tiro hauri i te rumara i nei tukutuku e maungia ngā kōrero mō tātou. Ngā kōrero o te taiao, ngā kōrero o etahi āuaranga ko pāngi i runga i tō tātou iwi.
Kaupapa tukutuku ko te pātikitiki.
I roaka mai te kaupapa o ngā toi parikārangaranga hei tā te kaiwhakahaere i te korenga o te reo ki roto i etahi o ngā wānanga whakahui i ngā ringa toi Māori.
I haka haere e au i te kaupapa te hui āmotu mō te rōpuhu raranga whatu o Aotearoa. I reira i tino kite au te reo Māori e noho moke hoki ki enei ringa whatu.
Enei mai i tukuna mai ngā tupuna i runga i tamatu aroha mō ngā mahi toi me tō tātou reo nā ko hakaritenge he kaupapa kia hoi ngā waka e rua.
Hei tā te pau o ngā mahi whiritoi ki Ahipara nei, he kaupapa mīharo tēnei.
Āku nei wāwa, there's always been bringing up these younger ones and expanding it. And up te wā, they've come up with their own stories. But mōhio pono rātou, it started from somewhere, ngā kōrero tuku iho. That's what's exciting for me. Tēnei, this is the first wānanga I've been all in te reo mahi toi.
You know, ka rau ngā kōrero pāne ki te Raukumara ka hono atu ki te Pautama, mērā, o te Roimata Tōroa. Ngā ingoa hau era ki hau engari, kai roto tōna tapu, tōna mana.
Ko taku tino whāinga, kia hakatū i tētahi hui āmotu, mō tātou ngā ringa toi Māori, i roto i te reo Māori.
Mā whiti he kupu mō ngā, kia anu te Pākehā, ngā pattern.
E whakatīnana nei te whakatauaki o te whare toi ki Rōma marae nei. Whiria te tangata ka puta he oranga. Whiria ngā mahi toi ka puta he tino rangatiratanga. Harata Brown, te karere.